makofi wanapoondoka. Kwaya maridadi, the best choir in Eastern Central of Africa. Pigeni makofi. JSS Ruiga, JSS Ruiga Nkubusi na uwanja ni wenu.